mirongo itandatu na rimwe gushika mirongo itandatu n'indwi yize ishuri ntoyi ya Ruhinga umwaka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'indwi gushika kuri mirongo irindwi na gatanu ekore segondere ya Musema acaja muri universite y'Ubutare aronka lisanse muri histoire ivyo yakoze bikuru bikuru umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu yari mwarimu muri seminere ya Kabgayi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu mwarimu muri ecole economique sociale y'ikansi mirongo inani na gatatu mirongo inani n'umunani yari profeseri muri lise y'igisenyi mirongo inani n'umunani mirongo icyenda yari mwarimu muri enapo ecole nationale de police ayandi mabanga yaranguye mvuga bikuru bikuru gusa umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani na mirongo inani n'icyenda yari sekereteri peremana muri merido Bujumbura mirongo inani n'icyenda mirongo icyenda na rimwe buramatari wa provensi Cyanguzo mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na kabiri buramatari ya provensi Bujumbura umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri gushyira mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu yari umushyikirangaje indwara yo hagati mu gihugu sekirite pibulike na developumenti de kolekitivite lokale mirongo icyenda na gatatu gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yari reperezanta di pepure muri meri ya Bujumbura mu nyuma yaho ubu yari reperezanta legale y'icyo bita kolekitive de zekore de lorizo e diregiteri di lise di larije kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yiga arondera masiteri muri hope university no muri universite y'imiyere do Bujumbura muze bikuru bikuru gusa ahandi ho mwokwirirwa ngaha yitabye Imana ku munsi wa gatanu igenekerezo mirongo itatu na rimwe mu kwezi kwa cumi na kabiri ku mwaka uheze Imana imwakire mu bwami bwayo imuhe n'uburuhuko buhora
Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi ibihe bidashira bansabye mu majambo abiri ngo ngire agasabisho n'intahe numva mu mutwe bidapanze neza kubera ibigumbagumba by'umubabaro ariko kandi n'ibigumbagumba by'umunezero agasabisho kanje korale yacu irikera dusengera irikera dufasha yakantanze mu nkundire kuko ariko nari yumviriye amaze kwitaba Imana kambereye nk'intahe kuko yama yakavuze igitondo n'ikigoroba tumana nanje kuko musukuze yababurije ntusigende umwe amabutimisi iyo ntabara tugumane na nitugumane uyu dusezera twari tumaranye imyaka mirongo ine n'ibiri iburamwo amezi abiri muharure ku ivuka ryiwe itariki zitanu z'ukwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu na mirongo itanu na gatanu mu bantunga ubuzima bwiwe babuvuze ariko nagomba nshike mu nzu twararondotse turonka bana batandatu tugeze no kubakwe bane n'umukazana kumbure n'ubundi azokurikira ubuzima bwiwe yabwandika mu mazina y'abana biwe imfura yiwe yamwise mahoro patience munezero kubera yuko mu ndoto yari afise yarota amahoro hanyuma kugira umuntu ayashikeko atambuka yitonze mu gifaransa niho baca bavuga bati patience witonde tambuke neza ukore amahoro uzoyashikira wa kabiri yamuteye ibinezero byinshi cyane yaje ari umuhungu ati uri mukundwa c'est la merveille ntimutohore mutangazwa rero nuko yitwa mukundwa fils merveille uwa gatatu yaje mu bihe bidahimbara cyane umuryango kuko intwaro yarimo bangamiye imwagiriza ibirwanisho mugabo we nanje twarabona ko twera hanyuma umwana avutse yahatswe kuvuka kiri mu hajya bita documentation mugabo Imana yaragize neza avuyeho umwana aravuka kubera iyo misi yaramaze ahungabanijwe nahitabaye myinshi umwana avutse acamwita uru wa gatatu mweranda ntiyashoboye gushika ngaha kuko amagara yiwe ntiyamukundira kuba hano niwe rero agera gatatu mweranda Trinite yarivuze yongera bishira no mu mwana kuko yavuga ati ndi mweranda mwana wanje wa gatatu twari ayo mazina abiri mweranda Trinite wa kane amushiramwo ya mazina y'umwizero kandi amwita kwizera ubu ninahazwa kwizera kazoza keza kwizera kuba muri cha gitabo amwita mwizere Gloria uwo ni wa kane wa gatanu hariho aramaze gushavura ngo turanka abahungu maze arasenga ngira yarasenze Imana yarumvise nawe nyina amasengesho yiwe wa gatanu aba umuhungu maze se ati uje neza aca aramwitirira muha n'iryo zina ry'ikirundi ati François médiateur je neza médiateur kuko twari mu bihe nyene byo guharanira amahoro mu gihugu hamwe na igihugu cyose je neza wari umunsi iprona yibuka insinzi yayo cyo gituma yaciye afatanya iyo histoire akayimushiramo hanyuma umuhererezi mwese mwabonye yuko ibigumbagumba ari byinshi cyane umuhererezi agira gatandatu yamwise mbane neza alfa grazia kubera iki yari mu mabanga y'igihugu yari umushikiranganje hanyuma aja mu bikorwa byiwe umwana avuka mu ijoro se akiri muri kabine canke ku radio kuri televiziyo gutanga makuru ibiganiro bari bamuhamagariye hanyuma ageze muhira saa tatu na nusu asanga abantu bakinje nk'uku nyene baje kwakira uwo mwana ntiyaraye muri maternité yaravutse carataha hanyuma kubera iryo vuka ry'uwo muhererezi n'abantu benshi yasanze mu rugo aca mwita mbane neza nuko rero ubuzima bumwe buri mu mazina yiwe ibyamuranze temonyaje za mbere nizo temonyaje ya kabiri nibi byatumye mwese mushika kuri uru rubanza kuduherekereza umukunzi yari umuntu w'urukundo yari umuntu w'akamwemwe n'igihe yitaba Imana yaguma byerekana byereka abaganga ko ari umuntu w'urukundo ko ari umuntu w'igishika ko ari umuntu w'akamwemwe hongeye ko kwa umuntu yemera cyane Imana yaremera cyane Imana ndaje kubigarukako mu bugwayi bwiwe imyaka 10 yarirumanye imyaka 10 agwaye abagenzi mwaramugwaje inshuti n'abagenzi ababanyi mwaramugwaje mwaramushikanye na Nairobi mwaramugarukanye mu mugwariza muri hôpital militaire aravugwa naha hasohokanye bihimba byose yarakize akize yarafise indi ngabirano yari mukozi cyane gose amaze kuva mu bitaro arasubira ubuzima busanzwe bwo gukora arakora agerageza gusubira gusanasana ishure kuko umwe imyaka yaramaze agwaye hari ibyagenda bicumbagira aguma akora aguma ari umushakashatsi yari umuntu w'ubwenge ubwenge bwo mu mutwe atari bwa bwenge bwa Samandari ubwenge bwo mu mutwe yari umushakashatsi cyane gose ibikogwa byoteza imbere atari we mugabo igihugu hanyuma sinosubiramo kuvuga yuko urukundo mwamwe mumweretse uyu munsi mwamye murumwereka ico gihe cyose kuko nawe yararubereka yakunda ibiyago haraho yarenza n'urugero mu biyago mu nzu tugashavura mugabe tubwira ko yari kumwe n'abagenzi tuzi beza twaca turema iyo ingwara yiwe rero yarayigwaye cyane mugabo akomeye akora genda mbere nko kuriya mu shinga ntaye yabivuze n'amashuri yasubiyemo asubira kwiga ariko arondera master yaramaze kwandika teze zibiri iyo atakene uburyo izo teze ariko bayazishikirije yazisomye mu kwezi kw'icumi mugabo uburyo ntibwamukundiye ariko kandi ntiyari yataye ntiyari yahebye yarakiriko arayitegura nako zari zibiri yarariko arazitegura abashitse muhira barabonye ko mu kwicara bagigwa nuko ariho biblioteke yiwe yariri muri byo bikogwa yariko arakora natanguye rero mvuga akaririmbo yakunda kuko nanje ngakunda cyane mu buryo bwanje bwo gusenga mpereze rero kuri temwanyaje ijanye n'uko yari umukunzi w'Imana naho kuri Eglise Baptiste batamubona kuko kumbure yaremerewe gatoyi n'amagara yaguma senga yaguma hamagara Yesu yaguma hamagara Imana ngo ibe kumwe nawe kandi ibihe byose ntimusige Yesu ntamusige mu bitaro yaguma senga asenga yishikana ku mana ayambaza yihamagara maze rero kumbure ndababwira ico ntari kubabwira kuko nibaza ko karakabanga kiwe nanje twarabayeyo ukwi 11 ukwi 12 gusigaje iminsi 2-3 ngo kurangire arambwira ati kumwe wa mu ndatanga amajambo yavuga n'abaganga n'ibyo bari basigaye bampamagara ngo mama Fifi arampamagara ati mama Fifi jewe mejeje kuyaga n'Imana Imana yambwiye iti mu minsi 2 aho uzoba wahapfuye kumburi buryo nabyakiriye n'uburyo nishuye byo babitamuguye neza yoba yatahuye ko yabonye ko ntatahuye arasubiramwo ati mama Fifi wabyumvise mu minsi 2 uzoba urumupfakazi cha ntangura guharura yari itariki 29 ndawuharura kuva utangura gushika uhere ndahiriwe ntacabaye hanyuma tariki 30 ziratangura umunsi uratangura nja ku mapfundo nk'abakera mparura amasaha mugabo ntashaka ko uwo munsi uhera nshaka ko nyabuna ico gikombe kirura kimwe Yesu yavuga ati nkura kwico gikombe nashaka ko bigenda kure kuko naho byavugwa yabivuga uko twe twari dufise icizere ko tuzova mu bitaro akomeye kubera yuko aho bari bakoze hasa neza hari hameze neza abaganga bizeye bishimye babona ko agiye gukira kuko nta handi hari hari umwitwara ariko cyane maze igituma bizera kindi umutima wari umeze neza ibipimo by'umutima byamye bimeze neza uretse bya bindi byo gufasha circulation ngo amaraso atembere neza bakamushira kuri cardiospirin amahaha yarameze neza amafyigo yarameze neza ubwenge bwari bwose nibaza ko abaganga batashitsa aha kuko nabo barafise kunyunganira kuri yo témoignage y'ubwenge kuko si son lit d'hôpital baje kumugendera yabanza gufata iminota 20 kubigisha akabigisha akabigisha aba médecin aba docteur déjà qualifié akabigisha aba médecin stagiaire akabigisha aba chirurgien akabigisha nabo bakibagirwa n'ico bari baje gukora muri yo sare yiwe muri yo chambre yiwe bakavyibagira bakaja kumviriza inyigisho ziwe rero umucanje wanje nababwiye ko mudufashije kumuherekeza mfise ama emotion z'ububabare kuba tutakimubona na emotion z'umunezero kubera ayo majambo yo gusozera ubuzima bwiwe yashikirije anyereka ko ahejeje kuganira n'Imana nti ari kuganira n'Imana ngo bice bigenda uko nyene kandi amaze kutubwira ko Imana yamuhishuriye ko mu minsi ibiri azoba yatashe yagumye anezerewe cyane arongera haranaririmba sinze abantu bamugendeye barafashanya aguma basabati ririmbe turirimbe hari n'uwundi bari basangiye ibikogwa naho byari bibaye baye nabo nyine yamubwiye nkuko ati nugenda uzogaruka je natashe rero bane banje ico sinari bwakibabwira cuko yanyaturiye misi ibiri kandi iyo nyene ikabayo dutanguye umunsi wa 31 w'ukwezi kwa Kigarama tutanguye la première heure de la du jour 31 yaragi yamapfundo yanje ntavuga ntawa mana ibyo wavuze riratashe ibyo wamubwiye bibaye byo kuri
yari umuntu ari déterminé yari umuntu aduhanura yari umuntu adukunda bamwe bamwe ntatwe twahiga tutagira ababyeyi byarashika minervale tukayibura mugabo ntibatwirukana kandi yabigira abana bamwe gusa bigira abana benshi cyenda ko ari igihe nari ha minervale mugabo nibose yuko atavyo ofisi ngene nza kubaho mu nyuma nkamusanga mu biro yamara narishe nkasuka kandi nkayamutwaramo yari umubyeyi kubyiwanje simbuze gusa umuntu yabaye mu gihe cyo wanje mu nyuma ndamukorera mugabo yari umubyeyi ni umuntu twashobora kwiyumva turi ouvert ufise ikibazo atari cishure gusa waramusanga kamubwiye ikibazo se n'ikindi cyo hanze yari umuhanuzi anha aba grand frère bari ngaha benshi cyangwa aba grand sœur abahize imbere yanje cyangwa abize inyuma yanje twese tuvuga ko turaza urukundo yari umuntu akundana novuga ko defo yiwe par contre yari umuntu akundana karenza akiyibagira kubera ndibaza ko abana rimwe na rimwe turazi ibyo twara tumugirira mugabo ntiyigeze yadebukirwa yari umuntu adushyira ku murongo twese so sinoro nkaho mpera nka canke nka novuga byinshi cyane antuko abamuzi baramuzi abatamuzi bamutigeze mumenya mwarahombye mugice mwemeya nuko ivyo yaturaze zobikorerako yaturaze urukundo gutahurana kubahana kubana hafi nabandi ndabimushimiye numunsi ubabaje mugabo ntabanki imigambi y'Imana nuko mutama nibirukira amahoro ivyo yaturaze zobigenderako murakoze.